u-78 ngo-15% welibhinani. Siyayazi uba kukhona le namba esingayaziyo, uba sithatha u-15% wayo lo namba okanye elo nani, famba sifumane u-78. Masithi le namba esingayaziyo sizayibiza ngoba ngu-x. Siyayazi uba sithatha u-15% kalo x, siza multiply ku-15% ngo-x, fanuba sifumane u-78. Ke ngoku kufuneka si solve u-x lo. U-15% ungakwazi ukusebenza nge-percent, kodwa ke kulula xa sesimbhale nge-decimal. Siyamazi uba u-15% uyafana no-15/100, ngoba u-percent uthetha uba over 100, into efanayo leyo no-0.415. So u-15% ulingana no-0.15. Singabhala apha ke ngoku u-0.15 times u-x wethu funeka asinike u-78. Ke ngoku singadivayida amacala la omabini ngo-0.15 kuze sifumane u-x wethu. Ndizawudivayida e-left ngo-0.15. Ibona uba ndikhetha u-0.15 ngoba ngu-0.5 lo ndinaye phaphambi ko-x. Uba ndimultiply into ngo-0.5 ndiphinde ndiyidivayide ngo-0.5, ithetha uba izawuba ngu-1 apha, ndishiyeke no-x. Nalapha ke ngoku erayithi kuzawufuneka ndidividile ngo-0.15. Lezi ziyakhanselana ndifumane u-x ulingana okanye u-equal to 78/0.15. Ngoku funeka siyazi uba ngubani lo 78/0.15. Sino 78 simdivayida ngoba siyacinga uba izawuba yi-decimal, kuzawuba ne-0 esibadingayo. Ndizawufaka aba bathathu okwangoku ndidivayide ngo-0.5. Ukuyisimplifya ke ngoku le nto funeke ndimultiply i-numerator ne-denominator ngo-100, enzoba la 0.15 ezoba ngu-15. U-0.15 times u-100 ngu-15. Simuva nje i-decimal yethu kabini siyiserayithi. Ndizayibeka pha phambili ke ngoku i-decimal yam. Uba siyenzile nje pha ku-15, funeke siyenze napha ku-78. Sizayimuva i-decimal kabini, sizayibeka apha. Uzawuba no-7,800. So enye indlela yocinga u-78/0.15 ufana no-7,800/15. Ngoba umultiply i-numerator ne-denominator ngo-100. Masikhe siyenze ke ngoku. U-15 akangeni ku-7. Ungalentuza ungambhala u-0 wakho kodwa noba ufunanga. U-15 ungena kangaphi ku-78? Masicinge. U-15 ungena ku-60 kayi-4. Angene u-15 times 5 ku-75. So sizawuthi ungena kayi-5 pha ku-78. U-5 times 5 ngu-25. Sibeke u-2 wethu. U-5 times 1 ngu-5 plus 2 ngu-7. U-75 uya minus ake ngozawuthi 78 minus 75, ufumane u-3. Uhlise u-0. U-15 ungena kangaphi ku-30? Ungena kabini. U-2 times 15 ngu-30. Xa so minus ilapha ufumana u-0, uza kwehlisa lo u-0 olandelayo. Ngoba asikafiki kwi-decimal yethu, sise-left wayo. Ithethe uba funeka simenzile nalo u-0 ngoba asikadluli kwi-decimal. U-15 ungena ku-0 kayi-0. U-0 times 15 ngu-0. U-0 minus 0 u-0. So u-78 divided by u-0.15 ngu-520. Ithethe uba loo nto u-x wethu ngu-520. So u-78 ngu-15% ka-520. Uba engoku ufuna ukusebenzisa amagama esiqhele esingezowabona phaa kwi-maths yethu, u-15% wethu yipercent yethu, u-520 wethu okanye elanani besikade singalazi sizawuthi yi-base, kuthiwa i-base. Xa sowuthathe i-percent ethile ye-base, ithethe uba u-78 lo wethu uzawuba yi-amount. Ungacinga uthi i-amount yi-percentage ye-base, kodwa ke ngoku funeka uwazi la magama ngoba mhlawumbi azosetyenziswa eklasini yakho. Into funeka uyazi into yoba isebenza njani le nto. Siyazi uba u-78 u-15% wale number esingayaziyo. So ithethethe uba le number yethu ifuneka ibe nkulu le base yethu ngoba u-78 ngu-15% wayo. So ingathi siyayibona ngokuba i-right le answer yethu.